kwisuzudwa chirwere uzamusanye mwijuru turakwisuzudwa chirwere uzamusanye mwijuru
Uzagusanye mwijuru, uzagusanye mwijuru.